turabakije mwebwe mwese mubandanya mudukurikira aha kuri television isi nijuru kaze tubashikirize amakuru avuga mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru tubashikiriza tugaruka ahanini kuyajanye n'amagara meza afatira ku gufungura neza no kugwanya ikiza COVID-19 mu bene gihugu hamwe n'amakuru y'umutekano.
Doga kuri twebwe mu mugabo sabanya Frodebu ngishora kumvikana. Baba batwara cyangwa batwangwa bagomba gukoresha ingufu.
Amashirahamwe atandukanye ariko arakorera mu ntara z'igihugu mu ntumbero yo kugwanya indwara zifatiye ku gufungura nabi mu ntara ya Bubanza no mu ntara ya Bujumbura. Ishirahamwe Action Santé pour tous amagara yacu rirafasha abene gihugu mu buzima bwabo.
Jewe nitwa Niyonzima Ernest, abandi umukozi wo muri Action Santé pour tous amagara yacu, abanjejwe gukurikirana ibikorwa by'iryo shirahamwe bijyanye no kugwanya yo gukinga izi ndwara zifatiye ku gufungura nabi Bujumbura n'Ibubanza. Kuvuga ibi bikorwa ni ibikorwa bijyanye no kugwanya izi ndwara zifatiye ku gufungura nabi ku bana badafite imyaka 5 n'ababyeyi bibungenze. Tukaba dufasha iyo miryango mu izi ntara zibiri dusanzwe dukoreramo ko bafata izi mboga badasanzwe bafungura boziyegereza mihana yabo, hanyuma tukongera tukabafasha no mu kuronka uburyo gotuma ibyo babura byo gufungura bashobora kubyiyegereza tubicishije mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana. Kuvuga uyu mugambi turiko turakorana n'ishirahamwe bita GVC, hasanzwe hari aho ayandi mashirahamwe akorera mu zindi ntara, twebwe bakaba bari bashimye ko twakorera muri izi zibiri. Ni ukuvuga ko mu zindi ntara hari abandi ayandi mashirahamwe abasanzwe akorera. Ni ukuvuga indoto zacu ni uko mu minsi iri imbere atamukenyezi mu bo turiko turakorana yosura kuvuga ko afise umwana afise ikibazo gifatiye ku gufungura nabi, canke avuge ngo jewe hariho ubwoko bw'imboga ntafungura kubera nta bufisi wanje. Ubu turamaze kubona ko ni imboga zitandukanye batari bazi nuko zibaho, bahora bavuga cyane cyane ngo ni z'abanyabirato, ubu bari zifise mu mihana iwabo barazirimye barabona ko zikura ku buryo bw'uko izo ubwa mbere barasoromye, ubu bakaba bariko banategekanya ko bashobora gutera izindi mbere bakazigira n'urudandazwa ku buryo bw'uko iruhande y'uko azifungura yongera akazidandaza kugira ngo yungunganye mu buzima bwa minsi yose. Ego, mu kuvuga abajejwe intwaro turakorana neza. Imbere y'uko tuza gukorera muri izi ntara, ubwa mbere twaraciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, turavugana n'abajejwe iby'amagara mu ntara, turashika no mu makomine. Gushika uko bonyene batubwiye bati turabona ko mugenda gukorera kuri iyi mitumba, kuko turabona ko hakunda kubonekayo abana bafise ikibazo cyo gufungura nabi. Ni muri iyo ntambwe twagiye turakorana no mu nyigisho twagiye turatanga abajejwe intwaro n'iby'amagara y'abantu, twagiye turabatumira kugira ngo babone ibikorwa turiko turakorera muri aka karere basanzwe bajejwe. Ni ukuvuga twe turavye aho tugeze turahishimira cyane, kuko nka yamashirahamwe ubu turiko turakorana harimo imiryango ikwira abantu bakwira 300,543. Muri abo hakaba harimo amashirahamwe 222 amaze gushiraho ibikorwa bitutavyo kwiyungunganya, bashiramo amafaranga bakadandaza bakiyungunganya kugira ngo zamboga bahora bamanza gusegerereza abo bubakanye abo bakenyezi bazironke umwanya wose baba bariko bararondera mihana ya.
Abene gihugu barashima ingene ayo mashirahamwe abafasha.
Ego by'ukuri baragize neza, hanyuma batore batuzane.
Ego nitwangirede neza mbaha ku mutumba wa Muzinda. Ni ukuvuga ku mutumba wa Muzinda iri muri zone Muzinda nyene muri komine ya Rugazi. Iyi mirima irimwo amapwavro, amaviringanya, ibitunguru, ibitundadamu, amakaroti, nivyo biri ngaha nibi harimwo n'ibitunguru kwa kubamwe n'imisoma ya kijambere y'ikizungu no kuvuga uwo murima ni wiwacu ariko twafashwe mu mugongo ni shira hamwe umugenzi w'abana ryatwigishije gufungurira abana hama ritwigishije gufungurira abana bacha baraduha bacha babanje kudukoresha manama abarongozi bose baradukuraniriza ubanza badukoresha manama baratwigisha ibijanye no kufungurira abana ingene abana bagira amagara meza ingene abakenyezi bibungenze bo kwigenza ingene bamererwa biriko barafungura neza baratwigisha ko ingene umukenyezi yibungenza ari kutegereza kugira ngo afungurire neza kugira ngo mwana ari munda amererwe neza baratwigisha nibijanye no ingene twakwiteza imbere mu mashira hamwe yacu baheje kutwigisha ivyo twaramaze iminsi badukoresha manama aba dufisa aya mashira hamwe ni menshi jewe iri aya nane hariho rera yandi hariho yandi mashira hamwe nyina n'ahandi hantu mbo twenga hatura mashira hamwe ni rero twagiye tubadutwara manama bacha batubwiye bati batuzanira imboga bo imboga zitandukanye duteye twagiye tubona bazituzanira akarusho kariyo cyane kuko twega twenyene nkiyo nkuwo musoma wa kijambere uriye nta nirenga renga gusubira kugeza mu kanwa uraryoshye ufise akanovera uraryoshye gose uwo musoma twega ngahabanywanyi turaza tukishorera tukihanyishi nyishi tukiyandira mu mwanya wose tuje gukora tugatahana nk'ifungo nk'izabirabiri cyangwa izatanatanu bivanye n'ukuntu umuntu ubuje bwe bwabungana turishorera hama tukadandaza icyo turushimira nuko nkaje wenda kunda ku kuronka abantu bafata mu mugongo nkuko nyene naronsa ba nka mu bikorwa byacu dukora bya misi yose nuko tubona yuko menga tusanga bagomba batera imbere na cyane cyane nkaba nkiri aba badufashe mu ngo bakaduhereza ibi twateye nk'ubu tugatangure amakaroti agira yere dutangure kuyadandaza hanyuma intuze ibitundadamu biratanguye kwera mbere ivya mbere uno munsi twabitwaye mu isoko kugira ngo ze kurabura turabura ingene bimeze hanyuma turadandaza no kuvuga yuko twimirije kubidandaza hanyuma murabona izorenga renga ngaho irenga renga za mbere twarazidandaje izo twateye zigira kabiri umukire yamye kuziraba no kuvuga ku munsi wa mbere atonera amafaranga yazo aje kuzi abazirangura baza kuzirangura baze nabo kuzidandaza mu isoko akarusho rero urumva niyo muri ubulimi bwacu ntitwikumira ko murumva yuko dutanga n'isoko ku bandi bantu badandaza nk'ubu nk'ibyo bitunda damu twabisigiye mu isoko bidandazwe abandi babakamya amaraso babonegweho no kubifungura hanyuma natwe turonka gafaranga cyo tugashira mu bushinguro bwacu hama ikindi ntaraheza ikindi no kongera ko ni ukuvuga turavye ishyirahamwe ryadufashe mu mugongo cyane rwose kandi baraduhaye n'umuti wo gupompa akantu tutarose gusa n'ifumbire ariko baraduhaye umuti wo gupompa ifumbire gusa niko twagiye kuyironka mu nyuma kuko twagiye kuyigura amahera mu nyuma ariko umuti wo gupompa rwose dushyiramo dupompa baduhaye umuti turapompa hama baraduhaye n'utubido twahonye urukarabe ni ukuvuga yuko baraduhaye utubido twahonye urukarabe kugira bikunde babana kugira ngo twinikingene na corona no kuvuga yuko mu ngo umuntu ashitse muhira acabanza gukaraba kugira ngo ntiyanduze abandi yavuye akajambo ko gushima no shimira irishyira mu gihe dufashe mu gongo kuko baraduhaye ingurane baraduha no kuvuga baraduhaye ibihumbi 500 ayo 500 baduhaye no kuvuga twashyize yasabisha ahandi ho kurima mu gatasi kugira turime ibigori hanyuma bacha turasigana n'ayimbuto yo kugura imbuto yo kugira ngo tuzoteragire bacha batubwira ko tuzuyariha mu kiringo cya mezi ane kandi ubu turiteguye kuzorihaye mahera ntangwa interona ko tuzuyaronka
nitwa Ndikumana Sophie tujejwe amashyirahamwe 16 akorera ngaha ku mutumbi wacu wa Rugenge amashyirahamwe yo kutsiganya no kugurana amashyirahamwe yacu ingene akorana n'abanywani duhura rimwe mu nda hama tukaziganya tukaguranana hama rero tugahanahana ibyiyumviro by'ukungene dushobora kwiteza imbere cyane cyane mu ngo iwacu ishyirahamwe rya AST ryaradufashije ryaje kutwunganira mu bijyanye no kuziganya no kuguranana baradufasha baraduhimba burazabika igiti hamareho baraduhereza imboga dutera mu turima gikoni mu marima mu mirima gikoni iwacu ndetse turagira n'agashyirahamwe n'umurima duhuriye ko rusange w'ishyirahamwe yego hama baraduhana honyora ukarabe ariko rero honyora ukabe ntiturazikoresha mu mihana kuko ntituzi ngene bazikora ibyo rero tukirindiriye yatwariye ko no munsi ari byo aza kutwereka ingene bakoresha honyora ukarabe ahanini muri AST dufasha muri kura kibondo yatwigisha gute kugira ingaburo ikwiye nyene kugira abana babapfure gufungura indwara yo gufungura na akajambo ko gushima turagafise ko nuvuga ati ngaha ku mutumbi wacu twari dufise keshi abana bagwaye indwara zo gufungura na cyane cyane mbeje ndi mama muco ngaha ku mutumba muhire wanje niho twahora twugurura ikigo farine ko kwishima yuko ubuye aho ishyirahamwe rije kutwunganira batwigisha gutera imboga kugira abana bazifungure ubu twavuga yuko iyo ndwara iriko iragabanuka ku mutumbi wacu mbere nta n'abana duheruka gupima ngo dusange baragwara turacyishimye
nitwa Bigirimana Inosa nkaba ndi umukuru w'umutumba waha mu Rugenge amashyirahamwe akorera ngaha mu Rugenge hari hayo tuzi menshi hamwe n'utundi dushyirahamwe duto duto tutakunda kumenya ariko natwone tuba tutuzi gusa n'uko rutubari twishi cyane dukora ku mugoroba ariko rero menshi turayazi iri shyirahamwe ryaje uno munsi turarizi kuko ryari ryarigeze kuza baraduhamagara turiko turatera imboga boga by'ukuri turavye ibikorwa byaryo ni ibikorwa byiza mbere cyo ndiyo ndiko ndabiraba novuga ati biratuma mu ngo bigenda neza kuko aha ku mutumba wa Rugenge murabona iyo habaye muci haragiraho huma rero ariko rero twe tushaduhirwa duhishije turafise amazi hafi iyo rero turose utuntu tutuboga imbuto z'imboga by'ukuri bakaca batera nk'uko mubibona ngaha hanyuma bakaza baravomera aya mazi gafasha mu muryango by'ukuri jewe icyo noshima turashimira cyane cyane aba bazanye iri shyirahamwe baje gufasha aba bakira kibondo kuko biradufasha cyane kuko iyo bamaze kuduha zirya mbuto z'imboga boga byarabafashije benshi iyo ndiko ndaraba ntembereye mu mihana nsanga ari ibintu bihimbaye aho sanga umuntu yahora aza kugura imboga ariko batazisuma bikaca bisahiriza rero mu miryango bikagenda neza turabateye intege rero by'ukuri ko yuko bokwama misi yose ndetse mu myaka yose muci baze bame batwama hafi kugira ngo tuse turaronka imbuto z'imboga boga kugira ngo aba bana bacu ntibaze bagware za ngwara zo gufungura nabi
tukivuga igisata cy'amagara y'abantu n'uburimyi ikigega mpuzamakungu FIDA cyarakoze ibitari bike mu kugwanya ikiza cya COVID-19
imigambi ya leta ifashe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu FIDA ikora hanininiya bijyanye n'ubugwiza umwimbu w'ibitegwa n'ubifungwa no guhingura no kureka agaciro twebwe rero icyo twakoze umutunganyi watanze twaratanze imbuto kugira ngo tugwize umwimbu dushobore guhangana n'ikiza cya coronavirus kugira ngo duhangane n'ikiza kijya guhita gibihe kuko murazi yuko ikiza coronavirus gisanzwe kimenera ahantu hari cyane hari kigoyi ahantu hari inzara kuko mu buvugizi indi twabonye ni uko icyo kiza gituma umwimbu ugabanuka kigatuma abantu babura amikoro amaproje rero afashe umugongo n'ikigega mpuzamakungu FIDA yaciye agaragaza gutanga ibintu bizamura umwimbu kuri abo bantu bahuye n'icyo kiza
ikigega mpuzamakungu FIDA cyaratunganije rero ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuko ijwi ryabo rigera kure mu gufasha kugwanya ikiza COVID-19.
Twatumiye amesha makuru kuko ijwi ryabo rigera kure. Murazi yuko mwebwe mu sosiyo amaradiyo imenye turakora bitandukanye, twahere kuri mwebwe kugira ngo mudufashe, mufashe na leta kugira ngo ingingo zo kwikinga ico kiza zishobore gushikira abenegihugu dusanzwe dukorana basanzwe mu makomine, mu maprovensi no ku mitumba dukorerako.
Zambia na mbere ko turi ngaha muri ngaha nyamara urabona ko twabatumye ko dutangwe ubunya twamye ko ubunya nuko sigira umwiza tubabwira namwe mu gufashe muze mwe mucashe mujejwe umunyamakuru kumenyesha bene igihugu ingico kiza cyifashe mwaronse inyigisho zikwiriye n'abahinga babinonosoye. Ubu rero icyo twabasaba rero yayuhangiro ry'iki gikorwa cy'uwo munsi, tugomba kubasaba yuko tujyane ku kibuga, tujye mu rubuga mu wese ahakorera, tugende kwigisha bene igihugu ingene bakigwanya, ingene twogituza na cyane cyane kubinyerekeye njyewe mu kwigisha bene igihugu gufungura neza, kuko twabonye yuko hariho isano rikomeye hagati gufungura nabi no kurwara icyo kiza kakutsinze kazi. Hano ni ukuvuga yuko iyo umuntu adafungura neza ni ukuvuga yuko abasoda biwe nicyo bita abasoda b'umubiri baca bagabanuka. Bagabanutse rero umuryango wuguruye ni nk'umuryango, iyo umuryango wuguruye hacaza umuyaga mu nzu. Nicyo gituma rero abasoda gufungura neza nicyo bituma ubwira abasoda bakomeye, abasoda bakomeye nabo nawo kigwara, naho icyo kiza wokigwara urakirinda kuko abasoda baca bagufasha b'umubiri, ni ko mvuga abasoda b'umubiri baca bagufasha kukigwanya basanga urembye cyane. Byo intambamye ku migambi ya misi yose dukora mu gihugu hagati birashoboka cyangwa ntibishoboke. Mugabo twe twifuza yuko twese hamwe twosenyera ku mugozi umwe, cyane cyane mwebwe mujejwe kumenyesha amakuru mukadufasha kugira ngo ukuje igihano rigeza kure, mumvise amaradiyo, mumvise amateleviziyo, ubumva ubundi ikintu cyateye imbere no muri mu na WhatsApp mbere mushatse mukayikoresha, kuko iyo twagenda ubu tuzaba tujyanye n'ibikoresho tuzoshikiriza bene gihugu byo gusoma kugira ngo nyine bayibonere babyisomere hanyuma babyigishanye hagati yabo. Ubwo rero igihugu gikomere nuko twebwe turi kumwe na mwebwe dufatikanyije tuzi kuguza ibibe kuri ntankeka y'uko cyo kiza tuzokira ndo n'imizi hariya mu bituma dukoreramo imigambi y'igihugu ishyigikiwe n'umugambi mpuzamakungu ufite.
Icyo kiza cya COVID-19 ngo nticabujije imigambi ya FIDA kurangurwa mu gihugu hagati.
Ku byerekeye kiza ruhanyanganda coronavirus cyaje nazi ko n'uki kidufise kandi nawe tuko turakigwanya, nta nuvuga yuko ata kintu kinini yaconoye imigambi ishyigikiwe imigambi y'igihugu ishyigikiwe n'ikigega mpuzamakungu FIDA, kuko twe ibikorwa twabi tubirangura kuri kwamye tubizi dusubira ku kazi ngo kubera kiretse umuntu agwaye, birumvikana umuntu agwaye abisubije afise iyo ndwara ajya muri kofimba nk'abandi. Mugabo abandi kuko byarabandaje kukurwamye kimenyamya nuko ubunya tuko turahageze ko tubimbura umwimbu kuko twakoze uwo mwaka wose. Amajya mu make rero navuga yuko icyo kiza kitatwononeye ibikorwa ku rubuga cyane cyane mu mitumba n'amakomini dukoreramo hose hariya.
Amashyirahamwe atandukanye yarabandanije gutera ivyatsi no kwiyamiriza abagizi ba nabi batera ibisasu ntezwa ntoke mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi.
Itangazo ry'umugwi w'igihugu CNIDH ryo gutera ivyatsi ibitero vyabereye mu gisagara cya Bujumbura no mu tundi turere two hagati mu gihugu. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatakazi na muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero vy'iterabwoba vyakizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho nka Ruziba, Kamenge, Charama na Gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Muganda eka n'ahandi. Intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abenegihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano. umugwi igihugu CNIDH urahojeje imiryango yabuze ababo kandi urifatanije n'abakomeretse bakiriko barivuza mu bitaro n'amavuriro bitandukanye. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye leta y'u Burundi kubandanya amatohoza aza yaratanguye kuri ubwo bwicanyi bw'iterabwoba kugira ngo ababugize n'ababashigikiye bafatwe bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu uhimiriza abanyepolitike canke abo bose wabafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye amajambo akokeza ingwano inyifato canke ibikorwa byose byotera umudugararo nkuko byibonekeje mu minsi heze mu bibanza twavuze ikaba ari inyifato tunegura cyane. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amategeko kazi na muntu CNIDH uhamagarira abanyepolitike bose kwirinda gukoresha igikenye ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu baza barateye intambwe ishimishije mu bijanye n'ubumwe no gusubiza hamwe ariyo nkingi y'iterambere. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amategeko kazi na muntu usaba amakungu kwiyamiriza ivyo bikorwa bigayitse vy'iterabwoba hamwe n'ababikora ukanasaba amakungu kubandanya ashigikira Burundi mu ntambwe buriko bugira kubijanye no gusimbataza amahoro umutekano hamwe n'agateka kazi na muntu mu gihugu. Ubwa nyuma umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amategeko kazi na muntu uteye akamo abenegihugu kuguma bafatanye mu nda hamwe no kumenyesha inzego zibijejwe ikintu cyose cyotuma umutekano usesekara. Twese hamwe dutsimbataze agateka kazi na muntu mu Burundi. Murakoze.
Mu gihe haherutse kumvikana amagrenade ategwa mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi agahitana abantu abandi bagakomereka, Leon Sengendakumana ari mu mugambwe saho Nyafrodebu uharanira demokrasi yaragize icyo bivuga ko
imbere yuko ngira icumbuze kuri ibyo by'amagrenade yategwa cyangwa ibindi bijyana no kwihunga by'umutekano nagomba mvuge muri rusange ko habaho ibituma umutekano uhungabana igituma hari ingwano mu bihugu no mu Burundi burimo. Iyo rero hari bituma umutekano uhungabana haca haba n'ibimenyetso by'umutekano muke mu gihugu cy'uko umutekano wahungabanye haca haba nabo bihitana n'ibyo bihitana kandi bihitana abantu gusa haca haba n'inkurikizi ku gihugu no ku buzima bw'abantu. Hanyuma rero abantu bakabona kurondera umuti bazi neza ibyatumye umutekano uhungabana ibituma umutekano uhungabana bazi neza ababitera ni bande babona n'inkurikizi zabo niho haboneka umuti nyakuri umuti urama. Rero uti hageze iminsi aterwa amagerenade n'ibimenyetso by'umutekano muke bujya kugira umenye ko ari umutekano muke ni ivyo nyene tubona ingwano abatera amagrenade abarasa abantu abica abantu abanyuruza abantu arangaza abantu batoteza abantu ivyo byose bijya mu kwere mu bimenyetso byerekana ko atari umutekano mu kimwe kibuzo rero bujya rero ibituma umutekano uhungabana mu gihugu no mu bihugu ko sinovuga mu Burundi kuzaho se umutekano urahungabana icya mbere ni ubutegetsi bubi iyo abantu batwara nabi iyo abantu batwawe nabi twarabibonye no mu Burundi intwaro twagiye ducamwo z'igikenye z'umusunikano z'agahutu z'agasuzuguru z'akagaye byatumye abantu baguma bicwa bangazwa mbere handurukira muri afata ibigwanisho barwanya igihugu icya kabiri ni abagomba gushikira ubutegetsi babikishije mu by'ingufu mu by'ibigwanisho ibyo nabyo birahungabanya amahoro n'umutekano ikindi gishobora guhungabanya amahoro n'umutekano ni nk'imigenderanire mibi iba hagati y'igihugu n'ikindi ari igihugu kibanye ari cyakure ari ibihugu byakuza nka bifite ingufu nyinshi n'uburyo bwinshi n'amayeri menshi bashobora guhungabanya bari kure ugasanga rero n'ibintu bijyanye ningira abantu babayeho birashobora guhunganya amahoro n'umutekano nabyo nyine iyo hari akarenganyo kenshi birashoboka yuko mu gihugu bashobora guhungabana amahoro n'umutekano rero mu ncamake mu Burundi tugize iminsi tubona abantu biyadukiza bagatera amagrenade turabibonye byatanguriye za mwaro bitangurira birakimurambya biraje mu Zakayanza biraje Igitega Bujumbura mu Gisagara aho hiyo muzabubanza cyancane mu hafi ya Rukoko hirya no hino za Rumonge turamaze kubyumva birateye ubwoba kuko mu gihugu kiko kimundwa ya demokarasi arahize imyaka irenga 2027 gutyo nibyo kumvikana yuko ibintu mwe nibyo biba bikirangwa mu gihugu tuba turi ubu turi mu iterambere no kubana neza gusa nibyo tuba turi mu nibimenyetso rero ko mu gihugu hakiriho ugutwagwa nabi hakiriho abantu bipfuza gushikira ubutegetsi babikishije muri ibyo by'intambara ibyo nibimenyetso byerekana rero jewe nkibaza nti kugira ngo nakorone kamanze mvuge abantu bihitane bahitane abantu nzira karengane kuko ubu turabona yuko abana baricwa ndamaze kubabona abakenyezi baricwa ndamaze kubabona abakiri bato baricwa abakuze baricwa abasivile baricwa abasirikare baricwa baranyuruzwa dogi bimenyetso bibi birahari ntabwo bihakana ngo ko bitahari bimenyetso bibi birahari ibyo rero nabyo bica bigira n'ingaruka mbi ku itunga ry'igihugu bikagira ingaruka mbi ku migendere hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ko narigeze kuvuga kumva mu minsi yaheze batari kunuganuka ngo mu bateye amagrenade ngo babonye ngo harimo ngo abantu b'abanyarwanda nigeze kubya bindi urumva bica bituma haba umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu
nuko rero inshuti bagenzi akaba ari nonga hadushye turangiriza aya makuru tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiye mubandanye muhimbagwa n'ibindi biganiro bica kuri televiziyo yacu isi n'ijuru naho ubutaha.